ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanye mukurikira yimbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibate gurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho tuza kureba mu gisata kijanye n'umutekano aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko byanze bikunze leta y'u Burundi igomba gusezererwa kuko biboneka neza ko yamaze kunanirwa hakaba hari imirwi iriko iribyukiranya kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD ikaza yiyongera kuri Reditabara imaze igihe kinini ikora ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kandi n'ubu ikaba ivuga ko yemereje gukora ibindi bitero bihambaye cyane kugira ngo bagondoze leta ya CNDD-FDD yemere ibiganiro canke se abarundi bayisezerere dore ko biboneka neza ko yananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi kandi ukaboneka neza ko ingorane zose ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi zose zakomotse ku butegetsi bubi bwa CNDD-FDD kuko benshi mu Barundi baremeza ko kuva CNDD-FDD yatangura kurongora igihugu cy'u Burundi atakintu gihambaye igeze ikorera abarundi akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko ikwiye gusezererwa kuko imyaka igiye kuba 20 CNDD-FDD irwara igihugu cy'u Burundi ariko akaba nta mpinduka na nkeya ziraba ahubwo kugira ngo habe impinduka nziza ahubwo igihugu kirabandanya kujya ahantu habicane aho ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabicane abarundi bakaba bayeho mu buzima bugoye kandi babaje bwerekana neza ko ubutegetsi buhari bwananiwe gutwarira bose ahubwo ko ari ubutegetsi burwarira akarwe gato cyane kamaze igihe gafukamye abarundi munda akaba ariyo mpamvu imirwe itandukanye yitwaje ibigwanisho yamaze kuba nyinshi kandi riko irabona abagwanyi ku bwinshi bose akaba atakindi bashaka uretse guhindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD biboneka neza ko ari ubutegetsi budashobora kugira aho bugeza igihugu cy'u Burundi turaza kubigaruka ko mwidonido ry'amakuru tubabwire naho iyo mirwe itandukanye ivuga ko igiye gukora ibitero bikomeye cyane n'igihe bavuga ko bazakorera ibyo bitero turagana kwabwira kandi ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi yatanganyika umaze hafi amezi abiri umushyiranganje w'intwaro hagati n'umutekano yatangaje ko abantu barenga 200,000 bagizwe ko ingaruka mbi harimwo abapfuye n'abateshejwe izabo muri bo abarenga 20,000 bakaba batagira aho bakenga umusaya aho nyine avuga ko amahanga agomba gutabara u Burundi byihuse ibi akaba abivuze nyuma yaho amashirahamwe atandukanye yigenga nga mu gihugu cy'u Burundi yaramaze iminsi asaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose igatabariza abarundi ko igihugu kiri mu ngorane zikomeye cyane ariko leta ntibikozwe none yashize yemera ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kwinjira mu ngorane zikomeye cyane aho ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi cyane n'umutekano ukaba uri korahungabana umwanya n'umwanya nabyo nyine turaza kubashikiriza mu idonido ry'amakuru saya gusana n'amakuru menshi tutababwiye mu mpfunyapfunya turi buze kubaha mu idonido wese ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi utegerezwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo kudushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo Burundi buri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi yatanganyika akaba ari ingorane u Burundi bumazemo iminsi ishika mu mezi abiri ariko zikaba zaje ziyongera ku ngorane n'ubundi z'ubutunzi zini ngaha mu gihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi yatanganyika umaze hafi amezi abiri. Umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano yatangaje ko abantu barenga ibihumbi 200 bagizwe ko ingaruka mbi, harimwo abapfuye n'abateshejwe izabo, muri bo abarenga ibihumbi 20 bakaba batakigira aho bakinga umusaya. Burundi busaba amakongo ifashanyo zihuta zo gutabara abantu. Ibi bibaye inyuma yuko amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera mu gihugu atangaje ko asaba leta kuva mu gacerere gatangaza ku mugaragaro ko yatewe n'ikiza cy'iduga ry'amazi yatanganyika. Abo barimo Gabriel Rukiri arongoye shirahamwe Orukomo batera kamo leta y'u Burundi guhaguruka igafata ingingo zijanye no gukingira abanyagihugu bose babana bakorera ahegereye ahariko haribasirwa n'amazi yatanganyika mu kubimura vuba bwango kandi byihuse. Rupyiri avuga ko babyiboneye kuri uyu wa kabiri ubwo bafata urugendo mu bice byegeraye ikiyaga byamaze kononekara cyane bivanye n'amazi menshi yazamutse. Anasaba leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga, ahubwo igafata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo, kuko biboneka neza ko Abarundi bagiye kugwa mu kaga gakomeye cyane. Abarongoye andi mashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu mu gihugu bavuga ko gushika ubu babona ko Burundi buri mu bihe bidasanzwe. Ishyirahamwe Orukomo rivuga kandi ko amashuri hamwe n'amavuriro biri mu bice byashikiriwe n'amazi bigeramiwe cyane, haba mu Gatumba ndetse no mu Rumonge n'ahandi. Aho naho Rufyiri avuga ko basanze hari abanyeshuri bakihigira huzuye amazi, ubwiherero bwarabomotse n'ibindi. Agasaba ko leta yoshika aho hantu hose igafata ingingo zibereye kandi byihuse. Naho abarongoye umurwi ujejwe gutabara abahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi, ku munsi wa mbere bamenyesheje ko hari imiryango yakuwe mu bice biri mu kaga, mu nyuma ugasanga basubiyeyo. Gusa urongoye umurwi amenyesha ko uburyo bwo kubakira abahuye n'ibiza butaraboneka, kandi akavuga ko ibintu bishobora kugenda neza mu minsi iri imbere. Naho ikigo Ejebu kijejwe kugenzura ikirere mu Burundi giherutse kumenyesha ko amazi yabaye menshi bagendeye ku bipimo byo mu mazi, aho byashitse ku metero nyinshi cyane, kandi bikaba biboneka neza ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba. Izo ngorane zikaza ziyongera ku zindi ngorane zikomeye cyane ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yaba mu gisata cy'ubutunzi, ubutungane, umutekano. Ibyo bisata n'ubundi bikaba bibangamiwe ku rugero rukomeye cyane. Murazi ibura ry'igitoro riri mu gihugu cy'u Burundi, murazi uburyo ki ubuzima buzimbye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose akaba ari ingorane zikomeye cyane ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu leta y'u Burundi yavuye mu gacerere ikabiriko iratabaza Abarundi n'abanyamahanga kugira ngo baze batabare igihugu cy'u Burundi, kuko kimaze kwinjira mu bihe bigoye cyane, kandi bikaba biboneka neza ko leta ya CNDD-FDD atanu ubushobozi ifise bwo gukura Abarundi mu kaga barimo. Leta y'u Burundi nyine ikabisaba abayifasha gukura amaboko mu mpuzu akayicigikira bimwe biboneka mu guhangana n'ibiza, harimo imyuzure. Mu itangazo yandikiye hamwe n'ubuserukizi bwa ONU, leta y'u Burundi imenyesha ko kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2023 gushika itariki 7 mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2024, abantu barenga ibihumbi 200 bakozwe ko n'ibyo biza, harimo hafi ibihumbi 20 bataye izabo n'amahegitari ibihumbi 40 y'imirima yononekaye ku rugero rukomeye cyane. Ibi nyine byose bikaba biriko biravugwa mu gihe mu gihugu cy'u Burundi harimo izindi ngorane zishingiye kuri politiki nazo zitoroshe ziriko zirabangamira Abarundi, ariho benshi banyepolitiki batandukanye bahera bavuga ko kuba mu Burundi bingana no kuba mu kigandaro, kuko biboneka neza ko ubuzima busa n'ubwahagaze mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi batandukanye bakaba ari gutabakomoka bagahunga igihugu cyabo kuko babona neza ko badashobora kugumya kwihanganira ibintu biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi. Mbere yuko tubabwira ku makuru ajanye n'umutekano, tureka tubanze tubabwire ku makuru ajanye n'inkino, aho u Rwanda rwakoze amakosa akomeye cyane none rukaba ruriko rurahomba byinshi cyane. U Burundi bukomeje gutakaza abakinnyi ba basketball kubera visiti Rwanda. Ibi bintu biriko birahombya igihugu cy'u Burundi ndetse n'urwaruka rw'u Burundi, akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bavuga ko igihugu cyabo CNDD-FDD yamaze kucyica, ariho benshi bahera bavuga ko ibintu byari bikwiye guhinduka. Shirahamwe mpuzamakungu rya basketball FIBA mu ndwi iheze ryarahagaritse byifata kibanza urunani ruharukiyemo imirwi y'umukino wa basketball mu Burundi. Hebabu umunyamabanga mukuru wa FIBA Adri kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa kane niho yandikiye Jean Paul Manirakiza arwara Febabu, amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi rihagaritswe by'imfata kibanza. Febabu yagerezwa kuba yarabereye intambamyi ikipe ya Dinamo mu mahiganwa ya bare mu kuyibuza kubahiriza amategeko agenga iyo higanwa. Febabu ivuga ko kwigenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa gatatu Paul Manirakiza ariho yanditse asaba ko umurwi wa Dinamo wari waserukiye u Burundi mu nkino za bare wakina utambaye imyambaro yanditse ko visiti Rwanda. Jean Paul Manirakiza yasabye kandi umurwi wa Dinamo kudakina mu gihe ibyo bifebabu yasabye FIBA bitokubahirizwa. Ni nako byagenze gushika umurwi wa Dinamo ukuwe mu mahiganwa ya bare. FIBA yagiriza Febabu kuba yaciye kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango biryo shirahamwe ikanacafuza ishusho ya basketi y'u Burundi muri rusange. Febabu isabwa kwisigura imbere y'itariki ya 23 z'uko kwezi kwa kane kubyo yagirizwa byose biruko mu gihe abakunzi ba basketball muri icyo gihugu bemeza ko ukuba u Burundi bwaravuye mu mahiganwa ya bare byatosekaje ishusho y'ubwo yabwo muri rusange. Abakunzi bo mu kino basaba Manirakiza Jean Paul atwara Febabu gutanga imihoho bitabaye uko agasezererwa byihuse. Bamwe mu bakunzi ba basketball mu Burundi bagasaba basanga kuba umurwi wa Dinamo warasezerewe mu mahiganwa ya bare bizokwega ingaruka mbi kuri uwo mukino mu Burundi. Zimwe mu ngaruka zatanguye kuja ahabona nk'uko byemezwa n'abari muri Febabu, harimwo abakinnyi b'u Burundi bariko baraja mu yindi mirwi itandukanye. Abakinnyi ba Dinamo baramaze kuyivamwo berekeza ahanini mu bihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini bya Afrika. Abo ni Otobo Israel yagiye mu murwi wa APR yo mu Rwanda, nije imbere Gilbert yasinyiye umurwi wa Kepra, Bero Kanira yagiye muri Orion, na David Ndenga yagiye mu murwi wo muri Kongo. Kuri abo bakinnyi hiyongera ko umumenyereza wabo Olivier Ndayirageje asigaye amenyereza tennis mu Rwanda nyine. Uwundi mugwi watakaje abakinnyi benshi bagiye muri Kongo n'urunani nako rwatakaje abakinnyi batari bake. Abo ni Landre Ndikumana yari kizigenza uwo murwi, Karake Dushime, Michel Rwanga, Maudua Dione na Erenge bagiye gukinira mu murwi wa IM Bank wo mu Rwanda, aho nyine bariko barakinira mu Rwanda aho bari kwironkera akanote gakomeye cyane. Ibyo nyine bikaba byaracafuze ishusho y'u Burundi kandi bikabiboneka neza ko leta y'u Burundi idashakira ineza abarundi, ahubwo ko iriko irakora amakosa akomeye cyane. Ariko ababwiye ko tuza kubabwira ku makuru arabana n'umutekano kandi akaba ari amakuru ateye impungenge abarundi batari bake bemeza ko igihugu cyabo CNDD-FDD yamaze kucyica, akaba ariyo mpamvu imirwi itandukanye yirwaje ibigwanisho iriko iravuka umunsi ku munsi, kandi bikaba biboneka neza ko iyo mirwi ifise n'imbaraga zikomeye cyane kuko iriko irakorana n'abanyepolitiki batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abajejwe umutekano. Arayezi Nzabampema ahejeje gusohora itangazo yarisohoye ku munsi w'ejo avuga ko agiye guhangana na CNDD-FDD kandi akavuga ko agiye kwifatanya n'abandi banyepolitiki batandukanye kugira ngo yikureho intwaro ya CNDD-FDD. Ariko amakuru dufise amakuru kandi anateye ubwoba nuko Aloys Nzabampema yabagiye kwifatanya na Red Tabara aho bagiye kubaka umurwi ukomeye cyane kandi uzaza guhindura byose mu gihugu cy'u Burundi. Ibaze rero Red Tabara imbaraga ifise muri no minsi yongereyeho imbaraga za Aloys Nzabampema n'abarwanyi biwe ni ibintu nyine byaba bikomeye cyane kandi byaba biteye ubwoba kuko igitangaje kinateye ubwoba Sende DFCD nuko abo barwanyi bariko barakorana n'abajenerali bahambaye cyane ndetse n'abajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi nkuko n'umushirangaje wa mbere Jerevendira ko buca batazira na kugarika aherutse kubitangaza akemeza ko Red Tabara ndetse n'indi mirwi irwanya ubutegetsi bwa Gitega iriko irakorana na bamwe mu bajejwe umutekano kandi bakavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo babohore igihugu cy'u Burundi kuko amakuru dufise kandi adahumuriza yemeza ko abari gukorana n'iyo mirwi yitwaje ibigwanisho harimo n'abari guhenda Perezida Evariste Ndayishimiye ko barimwe kumwe nawe kandi mu by'ukuri batari kumwe ahubwo bibereye mu bindi aho nyine nabo babona neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwa bugiye guta igihugu mu manga bagahitamo kuburwanya baburimo kuko bazi neza ko kuburwanya uburi inyuma bigoye kurenza kuburwanya urimo akaricyo cyihangayikishije kandi cyerekana ko mu minsi iri imbere Uburundi bugiye kwinjira mu bihe bigoye aho benshi bemeza ko n'ubundi Uburundi bwamaze kugera mu manga ikomeye cyane. Amakuru yacu nakagaruka ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.